nze ngamba bw'onoowulira mulimu okiwulira mu ggwe bonna abantu bonna be watwala mu kkuma okimanyi secular teyagala nako kkosu bala yamuvireku pulezidenti ladeku bugalo bwenjawulo.